Animo ilegelela
Ubanu bengasha
Isengane lenga
Ubanu bengasha
Animo ilegelela
Ubanu bengasha
Isengane lenga
Sanibonani igama lami ngumpumelelo ungangcobo namhlanje usuku lami lomshado ngizoshada nokuleko kwakamabaso la engonyameni ngithanda ukuthi ngiyabonga ngokuthi kuzo zonke iy'ntombi ey'khona emhlabeni ukhethe mina engathi uNkulunkulu angamkhumbula futhi afeze wonke amaphupho akhe ney'nhloso zakhe ezinhle ngami noma sesindawonye yonke into beyimpumelelo ngiyabonga futhi nokuthi izulu libukeka lilihle namhlanje so siyathemba ukuthi yonke into izoba yimpumelelo ngiyabonga